Aba, nataka tuonane na yeye. Wangapi wanasema tuona see our dad dance? Are you ready? Give it up for our dad! My dad. Aba, ingenilu. Tuende kazi.